udufaranga turonka tugiye mu biteramo nakubwiye hari igice gihabwa iyo umutambyi wacu ari gutamba ari umwanya wo kuva muhira n'umwanya kuja mu gikogwa n'umwanya
twa tugiye nandi maclub abagumya banga intatana Jenny Zanovanzi ntahemuka indanga kenshi turatuba
mwaramutse na mwiriwe bivanye naho muherereye ni cha kiganiro cyanyu Buja Dance kiganiro mushikirizwa na TV yanyu Emperor TV Plus 257 ni Alvin Gucci kuri mikro nkaba ndi kumwe na wa mwami kazi w'ibibazo uyu munsi twaba turi mu ngagara aho tuje kuraba babandi bafise impano zo gutamba za ntambo z'ikirundi za ntambo batambuku zijya nyene musaze mumenyereye turi mu ngagara tuje kuvugana nabo abiri cyangwa tatu tumenye uko byifashe so Farao behind camera welcome bro twahishikiye indani kugira tubonane nabo tuvugane nabo tumva ba bariko baratamba hari indani deri so bibona
bya sana kwese
wamaze kubabona ho
Kumbo
numengo ni gikosi cyane kandi ni benshi cyane ndumva ko bavuza ingoma batambatsa ntambo ni zanambo z'ikirundi wora bizizi kuzitaba
eh ndabizi
izo bazitamba gute zanambo z'ikirundi reka turabe ko natwe twobishobora izi ntambo zabo bariko baratama turabe ko mbe bazitamba gute Nivyo cyangwa nari ko nda
frap.
Nubuye batamba. Bakunzi ba Emperor TV Plus 257 ni cha kiganiro cyanyu mukunda cyane Buja Dance kiganiro mushikirizwa na Jewe Alvin Gucci kuri micro nkaba ndi kumwe na wa mwami kazi dusanzwe dukorana kenshi akaba
Chaniste Delice.
Eh so nkuko mubibona twamaze kwishikira indani turi kumwe na bamwe twovuga ko barongoye ino club ihunja. Bite
ni sawa.
Umeze neza
ariko turashima kabisa
bite
ni sawa
umeze neza
cyane gose
uraho
yego
bite bro
n'amahoro
ni sawa
ndashima cyane
umeze neza
yego gose
turashaka gushima kwanza ukuntu mwatwakiriye muri club iwanyu kuko tubona murangwa n'amahoro twaryohewe natwe ukuntu mwatwakiriye twabonye namwe munezerewe cyane
yego murakoze cyane nanje ntangure ndabashimire kuba mwaduhisemwo hani imigwi myinshi kuba mwaduhisemo niteka natwe nitwareka kubashimira twateza kubakira neza kuko ama media turakorana niyo adufasha kuduga
yacunda zirisha umwagambo no gushika kumuvu kandi zijya umuyonga ababyeyi bakazihaza abana bakabi abigeme baho bakungira ibyakunze bakemagiza ibisa imbyeyi zikavume hari nyambi ya miriti zo nyambo hari nyambo
murakoze cyane murakoze cyane inyambo gisigura iki
inka y'amahembe maremare cyo bita inyo bita inyambo
nkuko batubwiye bagenzi banyu yuko ari wewe woba uri president w'iyi club ihunje turashaka kumenya club ihunje yatanguye ryari yagiye gushingwa umwaka wa ryari
club ihunja neza na neza yatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi hari mu kwezi kw'icumi na rimwe mugabo aho twari tukira abantu bagize icyiyumviro twatanguye ibikorwa dutangura gukora ibikorwa ku mugaragaro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe mu kwezi kwa mbere niho navuga ko umugwi wari umaze kuboneka ko ari umugwi uhagaze
club ihunja yatangujwe n'abandi hagati yanyu uko tubabona
club ihunja abo twatanguranye bamwe buzima bwarabatwaye bari mu mahanga aha novuga yuko abafondateri bayo dusigaye turi babiri uwundi ntabwo ari ngaha yafatiriwe n'imirimo aba membre fondateri twari indwi ego
club ihunja ihuriyemo n'ibice bingahe
club ihunja igizwe n'ibice byinshi hariho umugwi twita groupe musicale uwo n'umugwi w'abata w'abavyina novuga abahinyanyura zijya mbyino z'ikirundi dukoresha hariho umugwi w'abatamvyi b'abakobwa hariho umugwi w'abatamvyi b'abahungu hariho n'imigwi y'abana batoyi bagenda bakurira mu bakuze
Mbega club ihunja irashobora yoshobora kuba ifise amantene mu zindi ntara hagati mu gihugu.
Ego club ihunja irafise amashami atari make mu gihugu. Turafise ishami rya mbere twaritanguje Makamba, rya kabiri mu Cibitok cya Rugombo, turafise Ngozi, turafise Muyinga, turafise mu Rumonge, turafise Bururi, turafise mu Mugamba, turafise Nyanzarak, Kayogoro, Mabanda, Vugizo, turafise Kirundo, turafise Gihanga, turafise Rutana, turafise Ruziba, turafise Musaga. Urumva ko ama antenne ari menshi ndetse n'intara tutararonka twifuza ko zose intara zose z'igihugu tseza kuba zifise amashami aduserukira.
Mbega nka president wihunja ni giki cyagutumye wita club yawe ihunja?
Novuga yuko iyo club si je nayise ihunja, kuvuga abo twatanguranye tumaze gushinga umugwi, twaravuganye ko tugiye gushinga umugwi ndangakaranga babandi nakubwira hama turawutanguza kubera nitwa ari kubikora turindwi twararondeye abandi turakorana. Hama tumaze gutangura ibikogwa muri cyo gihe cyo mu kwa mbere twaravuze ati ntidushobora gukora ibikogwa tudafite izina twitwa. Icyo twakiye dukora twaravuganye twese abari bagize umugwi muri cyo gihe ntitwari tukiri babandi ndwi, aba bose twari kumwe, aba nibo twatanguranye. Twaciye tuvuga ati umwe wese kwa munga dozana izina yumva yo kwita umugwi. Hama turazana amazina menshi atandukanye, mugabe amazina twazanye atandukanye rimwe rimwe ryo twasha tuvuga icyo risigura, tusha twumva twebwe kugira ibikorwa byacu bigende neza tugire n'inguvu two kwita ihunja.
Mbega mu ihunja mutamba intambo izahe?
Bavuga yuko dusanzwe dutamba intambo nyinshi, mugabo turazi yuko Uburundi busanzwe bufise intambo kama, rero dukorera kuri izo ntambo kama, hama natwe tukagerageza kugenda rero turyohora mugabo ubundi twirefera ku ntambo kama.
Mbega nka president wa club ihunja, aba bana mutambisha nta gihe igoragera ababyeyi bakaza kubitura akavuga ati ibyo bintu mugira birabasi birigisha ingeso mbi abana bacu bijya kuntu mugenda gutamba mugatabwije ababyeyi nacu babibonamwo bibi?
Nibaza yuko iyo umutambyi wacu ari gutamba ariho umwanya wo kuva muhira n'umwanya wo kuja mu gikogwa n'umwanya wo gutaha, iyo bishitse akadevi akaja handi mu vya kadushikira uwo muntu turamuhana turamuhagarika gushika umubyeyi wenyine nazo mutugarukanire. Mugani baza yuko nabo baba baja mu manza barabibona y'imanza ziba baraza amasazi tangura n'amasazi herera, mugani kibuza ko rimwe na rimwe bishika bakagira makenga akaza akabaza tukamusigurira, hama bavyeyi akenshi bafise ama nimero yaba menyereza bimigwa bakoce ni nimero y'iwanje ni nimero y'umuvisi bafise ama nimero atandukanye iyo bagize amakenga barabaza.
Turazi neza yuko ama club menshi ama club ari ama club ya dance moderne cyangwa traditionnelle menshi arakunda gusambuka. Mbe muri club ihunja ni iyihe systeme mwebwe mukoresha kugira mugume muri kumwe?
Systeme yo kugira tugume turi kumwe nuko duteza gukora mu mwumvikano, hama ibibazo bihari turabitorera inyishu, hama ugerageza gufata abanywanyi no vuga abamambre bishira hamwe kubafata ku rugero rungana ukamenya ko bamambere bose bangana tawusumba uwundi nimba uno munsi je nshoboye iki ejo birashobora gushika nkaba ntagishoboye ugasanga nkeneye wa wundi ntari narahaye agaciro. Ni ukuvuga yuko ngaha umukinnyi wese turamuha agaciro uko ariko siko angana n'ibyo ashoboye.
None ukuntu mutamba mwese aba batamba barahembwa cyane?
Sinovuga ko ari uguhembwa, bon bararonka agashira ukabute iyo tuvuye mu bikorwa ariko si umushahara kabisa.
Kenshi mukunda kuba mufise imanza nkeka ibirori bakaba batumira mu mariage, none nta bindi biteramo mukora mwebwe?
Turakora ama concert atandukanye, turakora ama mariage, turakora ama dote, turakora ama soirée de gala, turatumirwa mu bintu byinshi bitandukanye, turakora ama competition dukora ibintu byinshi cyane, turakora ama karaoke mu bubare, turabaragira ama mareresi baratumirwa nabo nyene mu mamanza dukora ibintu byinshi.
Kubarongoye amareresi bite bro?
Ni sawa.
Batubwiye ko wewe ari uwo mu president w'abarongoye amareresi?
Yego.
None muri uwo mwuga muri abanyene ukoresha wewe hari ikintu ubona wunguka cyangwa club ari ikintu mubona yunguka mu bijyanye n'ibyo bintu by'amareresi mukora?
Yego kirahari kubera nkuko mu president wacu ari kabivuga hanyuga itandukanye ku gisata cyanze ndonge cha malelense nduvuga ko natwebwe iyo badutumye tukaje ahantu twakora ibikorwa bagashima abantu abatwizeye umwanya baraduha ajya amafaranga make keshi ni twita make yakwera kwangana kose baduha twa twakoze hama ugafata ajya amambre ukoresha ukaba agashuka buta
Bega ugitangura gushinga club ihunja nta ngorane yoba warahuye nazo
ingorane za mbere duhura nazo ni ikintu gishasha dutanguye nta buryo dufise nta bikoresho dufise no kuvuga yuko mutangura mufise ingorane bwa mbere z'ibikoresho aho muzokorera uburyo mukoresha kugira mutangure nivyo twagiye turahura ingorane nyamukuru no vuga
club ihunja biravugwa yuko ari club imaze kubaka amateka menshi bega club ihunja ihora igira ama competition anti ma club
yego twatugira nandi ma club abagumya banga intatana jenize no banzi ntahemuka indanga nyinshi
bega mugiye muri izo competition muronka ikibanza cha kangahe
kenshi tuhora tuba abambere ntiturenga abambere cyangwa abakabiri yego
uko kuno mutegura amareresi biraboroheraho
mbo novuga ati biratworohera kubera ni ibintu bisaye uko ubigisha hakaro rero iyo turi mu murimo wacu wa misi yose yo gutegura ama repetition ibyo no kwita umimenyerezo ego haraba ibintu byo gucererwa niho cyane cyane bitugorera kubera urabona turi abantu batandukanye ntitunganye uburyo hakarorewe habaza n'amakinga batonze muri izo bikogwa arabaza n'amamoto ndetse hariho n'abafise ubujye bazana n'amataxi hariho n'abafise n'imiduga yabo bivuga yuko kujya batanganya uburyo nico gituma kiya kibazo kuma kigaruka cyo kugira cyo gucerewa
murakoze cyane hariho inkumi tubona hano sinzi ko twovuga ko ari inkumi ego twovuga ko ari umudame bite
Nsawa.
Umeze neza
cyane.
Mbona wajyohewe wishimye cyane.
Ego.
Nawe uri muri club ihunja.
Ego.
Hari ikibazo nshaka kukubaza hagati yawe naba ukuntu mukorana. Wiyumvamo gute wewe kuba ukorana n'imisore naba papa mwese muvanganye hamwe mwese.
Panje birangyohera. Kwera ndabikuriyemo. Sinzi birangyohera cyane kandi ndabikunda.
Burya iyo bishitse bamaze gutegura nawe ukaba urimo mu bijanye n'intambo bamaze gubitegura hamba bakakubwira umunsi wewe uyu munsi ntabwo uza gutamba uyumvamwe gute
ba urumva ibyo birinze biba urababara ariko ucabaza igituma wari nzi utonda ma repetition yose ukayakora dose yarabigiyemo atana kimasivye urababaza bakakubwira igituma après urumvise yuko bitahuritse uravamwe
je je ki muri club ihunje
ndumu coach
ni vyama bishye kugasanga muri abo bantu coach ara abakugaya cyangwa ivyo babwira bakavyanka ni vyama bishyika ivyo bintu
yego bibaho nishakura
president sikibazo kuri wewe habuze iki club ihunja mu ronke tuvuge nka bis yo ba deplasa mwese kwavuga izi ni bis ya club ihunja ibafasha ku ma deplasma habuze iki
nibaza yuko nuburyo nibaza yuko kuba dufise bus yiwacu itiri gwihunja nuburyo bwinshi ni mu ma projet kuba twarakoze mu myaka iheze nubwo atagiye atugendera neza nta mu migambi yacu no mu byifuzo byacu birimo kuba twaranabitanguye mu myaka iheze imbere ya 2015 twa dufise taxi yari yanditse ko bihunja uyibonye waramenya ko ari yihunja twa dufise n'indi mirimo injiriza ishira hamwe ariko ivyabandanije vyarahagaritse mugi migambi iracahari gusa bisaba uburyo ubwo buryo bisaba ko tuburondera bidusaba umwanya bidusaba igihe
muri aba bantu urongoye ntagiye bashaka kurungikira message akakubwira jewe mutampa y'amafaranga ya bus sinza no mu ma repetition yanyu nti vyama bishika
oya kuza ba repetition ibi inovuga nakaranga wigeze kumbaza ikintu cyo guhembwa nabwo ati si guhembwa ni nka recuperation n'amata no kuvuga ubizamo ntabaje kuronderamo amafaranga tubizamo kubera tubikunda nkuya kubiye ko yabikuriye mwaba nabana twatanguranye ari abana batoyi baza dufasha kuboko mugura abona kuno musara bamenyereza ko yaramaze iyo myaka yose nuko ababikunda ko iyo myaka nta mafaranga yigeze aronka yego
turakunda kubabona mu biteramo byinshi ivyo mukora eske udufaranga muronka atari banga mudushirahe cyangwa murafise konte mutubikamo iyo konte nimba atari banga turashobora kubimenya kubijanye n'udufaranga muronka iyo mugiye mu biteramo
ego udufaranga turonka tugiye mu biteramo nakubwiye hari igice gihabwa bari abakoze kiriya giteramo hakavamo nayo bashobora kwiyunguruza ko bagiye muri ico giteramo ayasigaye acaja kuri konte y'umugwi hama niyo dukoresha mu kugura zangoma mu kugura ziriya mpuzu ubona twambara kugura mayugi gusohoramo za mbyino zacu duhinyanyura ndetse ibikorwa byacu byose dukora nta ama sponsor dufise dukoresha ubwo buryo nyene dukora mu bikorwa dukora
nakahe kunguko mwebwe mubona igihugu kironka mu bijanye n'indirimbo muririmba muri club ihunja
akunguka igihugu kironka nuko ziriya mbyino tubyina ziri mu mice novuga itatu hariho imbyino zigisha kubana imibereho y'abantu hariho imbyino zivuga akahise k'igihugu zivuga kuvyerekeye nkimwe yaravuze inka tukamenya inka niki umwana yavugiye nka ibujumbura atazi inka kayemenya yariyo tukaba turiko turiga akahise k'igihugu cacu hariho n'izindi zigisha zihanura abantu n'izitakubwiza nizo dukoresha mu bugeni tukaryohereza abantu imanza tukavuga ibijanye n'imanza abantu bakamenya ibice by'imanza bikiye muri zo mvyino novuga nuko turatanga message hanini nico igihugu kihungukira kwa karanga igihugu kaca kaguma tugenda tugahana kuba hari nabazoza
gani kiye kintu wabwiye abajene bangara nkuko kugira ngo bemere kwinjira mikuru bihunja kuko si kintu cyoroshye kugira abajene bangara nkuko bakiri bato kuza gutamba izi danse traditionnelle benshi bakunda danse moderne
nibaza yuko nta message twaba twaratanze no kuvuga yuko umwumwe muri twebwe yaragenda akabwira umugenzi wiwe wundi akazana umugenzi wiwe no kuvuga turi batatu tukazana abandi batatu batatu bazana abandi batatu hama hariho nabizana bo nyene baba babikunda bagashika nabo bakazana abandi
nibyahe birori mu Burundi hari birori byinshi nibyahe birori bo bahamagarira gutambamo nkimugende
no vuga yuko nta birori na bimwe dutumigwamwo nitugende kiretse ibirori bijanye n'ivya politique kobera twebwe turi association sans but lucratif no mu mategeko yacu biratubuza ko tugira appartenance politique nuko vuga ibintu bijanye na politique ivyo twe nitubijamwe mugi ibindi vyose turabijamwe
hari birori vyateguwe n'ishure kaminuza ry'intwanzagabo nkuru escam twarashobora kubabonamwo mbega n'ubuhe bunchuti buri hagati yanyu n'iryo shure
no vuga yuko biriya birori bariko barondera intambo zijanye na bimwe Ederice yabaza vyo ziva mu ntara twebwe twatamba amayaya tukavuga ibicuba n'amazina tugatamba n'akanyarusizi no kuvuga yuko hajya bari badutumiye kugira tuze twerekane izo ntambo zizo ntara iyo ziva twarabayemo no guterera igisabo baturonde bafatiye kuri zijya mbyino zacu nyene bararavye barasanga izo mbyino vya vyumviro bakeneye birimo nico baduhamagariye ubushuti no vuga nta ubushuti dufitaniye nuko baduhamagara mu bikorwa tugafashanya yego
nicaye ikintu musaba leta y'iwacu y'u Burundi
ikintu dusaba leta nuko yo zirashigikira imigwi ndangakaranga ikita kubera akaranga k'igihugu leta itagira dushigikira ahogira igihe kakagenda turakora cyane kugira tukagumane nikahave no kuvuga yuko rero iyo turiko turakora cyane kugira tukagumane leta nayo dushigikira nk'ubu kera karanga kava ruguru ariko uno munsi nitwe tugakuri Bujumbura tukagatwara ruguru no kuvuga yuko nka ruguru biragoye ino hariho motivation kubera turaronka ibikorwa tukaja kwiyerekana basi nuwo munywanya akaba motive mugabo ruguru ntibaronka nabo bavyerekanira bazobikora hama barambigwe byari bikenewe ko leta idushigikira igashigikira imigwi mu ntara mu makomine mu mazone ndetse bikunda no mu mitumba
nk'umuntu ashaka kwinjira muri club yanyu mwo mwemerera hasabye iki
umuntu wese yifuza kwinjira mu ihunja turamugurura imiryango karibu adresse yacu na hanyene turi ni mu ngagara ya gatanu ku mashure matoya ya leta hafatanye na poste yo mu ngagara kwinjira araza dukorana kwa mu kuvigiye cy'isaha zine n'inusu gushika isaha zitandatu n'inusu niwo mwanya dukorana araza muri uwo mwanya tukamwakira nta bintu biriho bisabwa by'amananiza oya araza amaze kubikunda tukamwakira nk'umumambe
anakaye kajambo mwobwira ababyeyi bankira abana babo kuza gutamba izi danse traditionnelle
icyo nobwira ababyeyi none abahanurira nuko bogerageza bagakundisha abana babo akaranga kuko igihugu cyose cyubakigwa kukaranga cyubakigwa ku mico imico nakaranga nivyo bigira igihugu rero mu gihe abana bacu tutabibareresheje ejo bizotakara nibitakara tuzoba dutaye identite y'abarundi iyo identite y'abarundi itakaye tuzofata umuco wahandi tumaze gufata umuco wahandi bizotugirira ingaruka mu mibereho yacu kuko ababyeyi babaye niko bashaka ko abana babo babaho mugambwe tuzoba twarataye akaranga kiwacu twafasha kahandi ntibazobitahura ni byiza rero ko twogerageza twese twavyumva tukareresha abana bacu ivya karanga
bega wowe nk'umumampa wo muri club ihunja niki kintu woshimira TV online yacu ya Imperial TV kuba yarimviye kuzana iki kiganiro cyo gushikikira abantu batamba
bo ikintu noshimira Imperial TV nuko mwatwiyumviriye mukatugendera mwakoze cyane bituma tumenyekana n'abatari batuzi bakatumenya bakamenya ibyo dukora bakamenya yuko turi abanyakaranga kandi akaranga naki gihugu cyose
murakoze cyane kuba mwatwakiriye muri Club U1 ihunja turavyishimiye cyane ndibaza n'undi munsi twashaga kugaruka kuvugana namwe inkega muzoshobora kuduha umubonano wo kugira tubonane namwe
murakoze namwe turabashimiye kuba mwatwiyumviriye n'ukuri igihe cyose mudukenere ngaha mwihunja karibu ndetse natwe nitwabakenera azogera ko tubakenera turafise ibikorwa byinshi imbere tugomba guhimbaza imyaka 10 tumaze tubayeho nibaza yuko tuzokenera ama media namwe nitwabikora ko muze mutwitabe turabashimiye cyane gose
bakunzi ba Imperial TV Plus 257 ni Alvin Gucci kuri micro nkuko no munsi twari twakoranye n'abarongoye Club Ihunja hari akantu nashaka ndabasabe yuko bobwira abakunzi ba Imperial TV Plus 257 n'abakunzi ba Ihunja kugira bakore subscribe kuri channel ya Imperial TV Plus 257
murakoze cyane abakunzi ba Imperial TV bakunzi bihunja mwese tubasaba kugira subscribe kugira duteze imbere iki gice nibaza yuko akarorero nitwebwe mwihunja muzobibona ko abamambre bacu bose tuzokurikirana ikiganiro kandi twese tuzogenda dukora icyo gikogwa n'abakunzi bihunja tubahamagarira gukora icyo gikogwa kugira ngo muteye imbere tuba duteye imbere
yawo murakoze cyane abatarakora subscribe mugende kuri YouTube kuri channel ya Imperial TV hajya hasero akajambo haniswe ngo subscribe haraga kengeri hajya mu chamufyo ndaho kugira muze muraronka amakuru dushikiriza yo kuri Imperial TV Plus 257 ni Alvin Gucci kuri micro nkaba nari kumwe na wa mwamikazi w'ibibazo
Shanice Delice
behind camera Farao so nubutaha